Arnold, Mayibongwe, Nkala, Thebe, phahlana, Karanyemba. Kodwa ngokuhlala ngobulawayo, ngingumlobi wezingwalo, ezamasiko, lembali, ngiphinde futhi ngibe ngumgqugquzeli wamasiko ngaphansi kwenhlangano okuthiwa yi-MMCA, imiphakazi kaMzikikazi Cultural Association okuyiyo ehlela umgubho lo owenkosi owomzikikazi. Angihambi ngedwa, abanye bami lapha be-MMCA ngilo ndimandla phaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Is it my peace on it?
angithi kunjalo inkazana umfana ozana bonke labantu abamele isinqe piece angithi so indoda iphazi ngumnumzana angithi nje umama uyini uyinkosi futhi igama elithikazi limeleni futhi limele into emfula angithi ngapho umama thayi ubaba thayini ngumnumzana angithi ngamanye amagama nxasifuna ukwazi ukuthi ubaba ungumuntu onjani nxasifuna ukwazi ukuthi umuntu ongumama unjani sibona ngobaba amthethe angithi ngoba sithethile umfazi akalani okusho ukuthi wonke okwakusezwa inkosi uMzikikazi konke wakuvela kubani hayi kubani
kumathebe
angithi ngamanye amagama umuntu owayebusa isizwe ngumabani
Mathe.
Ngabe bagaba bathe baphi sizo ngaba kobani?
Abakwathe.
Ayisini ekhulumile yani. Ngiyakufuna ngiyokhulumile. Obunye futhi esikutholayo ukuthi sisebona ukuthi hayi ngempela nguye owayebusa. Umathebe lo. Simbona ngomntanakhe. Yamazi. Wawuthi angulobithi. Aliyaziko. Aliwazalo. Yaba bathi ngubishi ukuthi ibishi kazokwisa umiphiso bamthwa ngulobichi ulobichi lo inkosi yathi yena ayifuna ukuthi athethe ngumuntu kazana wathi yinkosana lezo ulinganisa wayezala yinkosi umehlo makhulu ezalwa ngumpangazitha ezalwa ngumthimkhulu amahluka ngithi so wathi yinkosana ulinganisa lo nguye namhlanje esithi ngusiphoso namhla ngithi liyayazi indlela othiwa ngusiphoso ehe bazala ngolinganisa yibo futhi ogogo bakabani abakaloziba labaabethi balea lapho ngoba yibo sibili abadeshela ngoloziba kuthiwa inkosi yathi lo mfuna ukuthi alothile ngenkomo ezingu-100 ezilikhulu kuwonke amadodakazi abenkosi ulobithi nguye owalotshula ngezinkomo ezingu-100 ezilikhulu ngenxa efuna ukubonisa ukuthi unina uyintandokazi angithi inkosi ike yahlala khona lapha emhlangeni angithi laye futhi umathebe ubehlala khona lapha okuyiso isizathu sokuthi kungani sihlane lapha ngithi kuthiwa watshola ngo-1862 angithi kunjalo angithi nxa sikhaya thina isintu kuthiwa ogogo labo mama bangcoshwa ngathi ngaphi ngemva kweziphala angithi obaba ke umathebe la wangcoshwa ngathi yindawo mina nithe mina ngumfana omncane angazi lutho angikhulumanga lutho okwamithi isixoxe ngifunda ngithi kuthiwa umathebe njengoba nje elapha elelapha wabekwa esibayeni into engakazi yenzeki lo engahambayo angazeshaye lo muntu ongumama obekwa esibayeni nguye owokuqalo umathebe futhi nguye owokucina angazi ngukhulelizwe ngaye ayisibe ngikhulumayo imbali iyazikhuluma nxa sithi thina wayeyintandokazi ayisithi mhlawumbe sizame ukuye ngaba kothebe angithi sikhuluma into ekhona ephilayo angithi phela ye njalo futhi okunye ngizwela laphana ubaba umpofu sithi yena wafunda ngapi emahlabathini angithi ngene futhi indlela yokulondoloza ini imbali yakhe angithi ye ngaphandle kwalokho ngibone futhi lezi kipa lapha zibhale bani kwindozi babani baphahlana ngithi hayi mani kukho esengisibonile lapho isibhale trust
ngisakumpofu
umpofu lapha kusho ukuthi seyekuye nhlanganiso ebizokobani
Loziba
then oba ukucika seyisahlala phansi akakuvelake lifile bakho laba-ke bafike bobulawayo empilo kunesibhedlela okuthiwa yini yiloziba nti alikwazi kunesibhedlela kobulawayo kuthiwa yiloziba maternity hospital abantu labo bonke abazalelwa kobulawayo empilo bazalelwa ngaphansi kwesibhedlela okuthiwa yiloziba kusho ukuthini lokhu nxa isibhedlela singabizwa lapho okubekwa khona abantwana xa kuphukabizwa ngoloziba kutshoni ngaye yena ngali khangeni umama wesizwe ngithi hayi bakithi ithemina angazi lutho nyabona.